Oh yeah, breaking news guys, breaking news. Oyimba nzathu uyu oyimba nzathu ocho kwambiri timati matse matseru sokala mugwira. Mwaona nyumba imene kuonekera mu wapshira mene mu matse. Nde situ dzodzo tibano pakaya kuti zviri banji kuma zvitu sizili bwino kweni kweni ya. Aba pa window yomwe kuoneka window yomwe kuoneka ndimene warukira pamene papa koma zoti matsali bwino bwino ai takaika. Anali kuno ke magriyeta kana for almost matamangira 2 weeks. Yeah, but bano basi kuti zili bwino window yake ndimene I
rayo
kutsira pamene papa matse sali bwino bwino ai zinthu sizina muendera bwino. Wapya kusana kuseku tupilo seri tupilo mutu kopela jito kudela tu pasiba ifanyo nukudana vratrauzande bera bera agomabe kwa pya